Amakhandlela nezincazelo zawo. Ikhandlela elimhlophe elokucela ukukhanya. Ikhandlela eliphuzi elesithunywa nedlozi. Ikhandlela eliblue elesithunywa sasendabeni esidonswa ngomkhuleko. Elibomvu elezitha. Elimnyama elokucupha nezizwe. Eli-orange elezizwe. Eli-purple elezingane zashona nokhokho basemanzini. Eli-pinki elezingane nalo. Uma ke mlaleli kukhona odinga ukuthi ke sichazele ngakho, ungabhala la kwi-comment section.